Hi, my name is Alice. Ndiri birida. Ndoita zvekutengesa tengesa. I do a whole lot, but basically ndiri munhu anofarira kutaura.